Ugenesise isahluko seshumi nantathu kuya kweseshumi nanhlanu. Ukwahlukana kuka-Abrahama noLot. U-Abrahama wakhuphuka eGibithe kanye nomkakhe nakho konke anakho, uLot enaye, waya ngaseningizimu. U-Abrahama wayefuyile kakhulu izinkomo, nesiliva, negolide. Kuzo izinkambo zakhe wasuka eningizimu, wafika eBethele, leyo ndawo lapho lalikhona ithende lakhe kuqala, phakathi kweBethele ne-Ayi, indawo ye-altare abelenzile khona kuqala, u-Abrahama wakhuleka lapho egameni likaJehova. Naye uLoti owahamba no-Abrahama wayenezimvu, nezinkomo, namathende. Izwe lalingena kubanela ukuba bahlale ndawonye, ngokuba impahla yabo yayiningi kunokuba bahlale ndawonye. Kwavela ukuxabana phakathi kwabelusi bezinkomo zika-Abrahama nabelusi bezinkomo zikaLoti, amaKhanani namaPherizi ayehlala khona ezweni. U-Abrahama wathi kuLoti, akungabikho ukuxabana phakathi kwami nawe naphakathi kwabelusi bami nabelusi bakho, ngokuba singabazalwane. Izwe lonke alisobala ebusweni bakho na. Mawuhlukane nami, uma uya ngakwesokhohlo, ngiyakuya ngakwesokunene, uma uya ngakwesokunene, ngiyakuya ngakwesokhohlo. ULoti waphakamisa amehlo akhe, wabona ukuthi ithafa lonke laseJordani lalinamanzi lonke, uJehova engakachithi iSodoma neGomora, lalinjengensimu kaJehova, nanjengezwe laseGibithe kwaze kwaba seSowari. ULoti wakhetha ithafa lonke laseJordani, ULoti wasuka waya ngasempumalanga, bahlukana omunye nomunye. U-Abrahama wahlala ezweni laseKhanani, uLoti wahlala emizini yaseThafeni, wamisa ithende lakhe ngaseSodoma. Kepha abantu baseSodoma babebabi, bengabonayo kakhulu phambi kukaJehova. UJehova wathi ku-Abrahama, uLoti esehlukene naye, phakamisa manje amehlo akho ubuke, usendaweni lapho umi khona, ngasenyakatho, naseningizimu, nasempumalanga, nasentshonalanga, ngokuba izwe lonke olibonayo ngiyakulinika wena nenzalo yakho kuze kube phakade. Ngiyakwenza inzalo yakho ibe njengothuli lomhlaba, kuze kuthi, uma umuntu engabala uthuli lomhlaba, iyakubalwa nenzalo yakho. Suka udabule izwe, ubude balo nobubanzi balo, ngokuba ngiyakukunika lona. Wayesesuka u-Abrahama, weza wakha ngasema okini aseMamre laseHebron, wamakhela khona uJehova i-altar. Ukwahlukana kuka-Abrahama noLot. U-Abrahama wakhuphuka eGibithe kanye nomkakhe nakho konke anakho, uLot enaye, waya ngaseningizimu. U-Abrahama wayefuyile kakhulu izinkomo, nesiliva, negolide. Kuzo izinkambo zakhe wasuka eningizimu, wafika eBethele, leyo ndawo lapho lalikhona ithende lakhe kuqala, phakathi kweBethele ne-Ayi, indawo ye-altare abelenzile khona kuqala, u-Abrahama wakhuleka lapho egameni likaJehova. Naye uLoti owahamba no-Abrahama wayenezimvu, nezinkomo, namathende. Izwe lalingena kubanela ukuba bahlale ndawonye, ngokuba impahla yabo yayiningi kunokuba bahlale ndawonye. Kwavela ukuxabana phakathi kwabelusi bezinkomo zika-Abrahama nabelusi bezinkomo zikaLoti, amaKhanani namaPherizi ayehlala khona ezweni. U-Abrahama wathi kuLoti, akungabikho ukuxabana phakathi kwami nawe naphakathi kwabelusi bami nabelusi bakho, ngokuba singabazalwane. Izwe lonke alisobala ebusweni bakho na. Mawuhlukane nami, uma uya ngakwesokhohlo, ngiyakuya ngakwesokunene, uma uya ngakwesokunene, ngiyakuya ngakwesokhohlo. ULoti waphakamisa amehlo akhe, wabona ukuthi ithafa lonke laseJordani lalinamanzi lonke, uJehova engakachithi iSodoma neGomora, lalinjengensimu kaJehova, nanjengezwe laseGibithe kwaze kwaba seSowari. ULoti wakhetha ithafa lonke laseJordani, ULoti wasuka waya ngasempumalanga, bahlukana omunye nomunye. U-Abrahama wahlala ezweni laseKhanani, uLoti wahlala emizini yaseThafeni, wamisa ithende lakhe ngaseSodoma. Kepha abantu baseSodoma babebabi, bengabonayo kakhulu phambi kukaJehova. UJehova wathi ku-Abrahama, uLoti esehlukene naye, phakamisa manje amehlo akho ubuke, usendaweni lapho umi khona, ngasenyakatho, naseningizimu, nasempumalanga, nasentshonalanga, ngokuba izwe lonke olibonayo ngiyakulinika wena nenzalo yakho kuze kube phakade. Ngiyakwenza inzalo yakho ibe njengothuli lomhlaba, kuze kuthi, uma umuntu engabala uthuli lomhlaba, iyakubalwa nenzalo yakho. Suka udabule izwe, ubude balo nobubanzi balo, ngokuba ngiyakukunika lona. Wayesesuka u-Abrama, weza wakha ngasema okini aseMamre laseHebron, wamakhela khona uJehova i-altar. Isivumelwano sikaJehova no-Abrama. Emva kwalokho, kwafika izwi likaJehova ku-Abrama ngombono, lithi, ungesabi, Abrama, ngiyisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Kepha u-Abrama wathi, Nkosi Jehova, uyakungiphani na? Ngihamba ngingenamntwana, indlalifa yendlu yami ingu Eliezeri waseDamaseko. U-Abrama wathi futhi, bheka, awunginikanga nzalo, bheka, inceku yendlu yami iyakuba yindlalifa yami. Bheka, izwi likaJehova leza kuye, lathi, lona akayikudla ifa lakho, kepha oyakuphuma ezibilini zakho uyakudla ifa lakho. Wamphumisela ngaphandle, wathi, bheka ngasezulwini, ubale izinkanyezi, uma ungazibala. Wathi kuye, kuyakuba njalo inzalo yakho. Wakholwa nguJehova, wambalela lokho kwaba ngukulunga. Wayesethi kuye, nginguJehova owakuphumisa e-Uri lamakaledi ukuba ngikunike lelizwe libe ifa lakho. Wathi, Nkosi Jehova, ngiyokwazi ngani ukuthi ngiyakulidla na? Wathi kuye, ngithabathele isithokazi esineminyaka emithathu, nembuzi eyinsikazi eneminyaka emithathu, nenqama eneminyaka emithathu, nehobe, nephuphu lejuba. Wamthathela zonke lezo, wazinquma phakathi, wabeka kwaba yileyo naleyo ngxenye ukuba ibhekane nenye, kepha izinyoni akazinqumanga. Amanqe ehlela phezu kwezidumbu, u-Abrama wawaxosha. Kwathi ngokushona kwelanga ubuthongo obunzima bamehlela u-Abrama, bheka, washaywa luvalo lobumnyama obukhulu. Wathi ku-Abrama, yazisisa ukuthi inzalo yakho iza kuba ngumfokazi ezweni elingesilo elayo, ibe yizigqila, icindezelwe iminyaka, engamakhulu amane. Kepha leso sizwe eyakuba yizigqila zaso, ngiyakusahlulela mina, ngasemuva iyakuphuma inempahla eningi. Kepha wena uyakuya koyihlo ngokuthula, umbelwe usumdala. Esizukulwaneni sesine iyakubuyela lapha, ngokuba ububi bama-Amori abukapheleli. Kwathi ngokushona kwelanga kwabamnyama, bheka, nanto iziko elithunqayo, nelangabi lomlilo ladabula phakathi kwalezo zinxenye. Ngalolu suku uJehova wasenza isivumelwano no-Abrama, wathi, ngiyakunika inzalo yakho lelizwe, kusukela emfuleni waseGibithe kuze kube semfuleni omkhulu, umfula u-Eufrate, amakheni, namakhenizi, namakadimoni, namaheti, namaperizi, namarefa, nama-amori, namakhanani, namajirigashi, namajebusi.